Jack in love, I could have bit to you, Murak. Hello, 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 ha, Singomba, Kamboha, this is what she. The same man in Mary than the beef, she. The man in this in the two, that's a two, but she. Fashion need the chicken, and I can go to chicken. Sichike muda kujaku senga
Sifa
Harabamba zao senga siba
Semba batorika
Arkimani fashiju koku siba
Togu chika
Hamu neyoza neru gowa na mutoi Usivze hugo uko Abo wabara viriri imze Nuwa wafis ugo wa murivo Kuko wavuga kari kete Mune jewe na ukuishuri kete no
Lagina ngura ocha wali kirindi kete
Oya kani jendu muriri imze Jewe si shora kuishuri musomi Kuko numu nasoma Oya shora kusoma na abi Kuko wavuga kawa fanari oba muha aye iketa rasoma umva yahindutse umusomyi uruva muri cyo gihe jewe simvugana n'umusomyi je mvugana n'umuririmbyi nkanje
salama dogo w'imatongo kuzina banyita
kamirigo
bugize impongo biriza dogo n'uko mutabura
je marido
n'iyo ni shamba je
marido
tuvuga bafu
gani buryo
barakuvesha tukana je kibivadira benshi mukanigo
logo
ijya muririmbyi Boniface avuga yuko donc wewe abamuririmba bose donc nimbwa hanyuma nawe ni gufa so rero nibaza yuko nawe atondirimba ngo yemere kubimbwa so rero muri cyo giye nibaza yuko ivyo ntavyo yokubaho karinza abikora nawe urumva yoba yemeye kubimbwa
utira kuririmbye yoba bayimbwa
yoba bayimbwa koko
mana bikore je uzundakore jaku senga rusifa jezo bibekure
love baby by say
hadi benshi tumba bari kabirukira nibi nta
dukora sifa
kandi bakabijama kugira si yose ba
sifa
mana muri kangaro muzika teka rusifa tena bicike dame kalenge bicike sifa tena mchike tena mchike tak sap ndinda muri again since I get on my band love is in the shaka ko tobi gihemu kuri
bon ikine nacho hari umuntu atabi wabo kubera ko nta kundi yogira wowe urashaka kuvanga ukajya muri South Africa none gashya ucu twenga umuntu abi wabo wagiye gupaga sahariye uri obligé yo gupanga rero dusha turaba wowe rero ukivi wanyu eske wari upanze cyane wari upanze nimbe wanyu wavuye wari upanza aho sawa mugabo nimba washize muri South Africa akaba ariho ushobora gutora iyo ntuzi yo gupanga uri obligé yo gupanga nyene nta vyuza gutwenga abandi ngo bamuhira kuko urumuntu waje gucya ibikonkwani ngaho hano so rero nabo babivuga vuganga abandi baba muhira ngo akwize imyaka iyi nini kuraba neza ko vyukuri nabo nyene batapanze kubera ko abatari wanyu nyene abatari wabo
bisigura ko ushaze kuvuga ko B-Face yaje Bujumbura apanga kubera yabuze asaba inda
none utabi wanyu none wumva byogenda gute
mana bikore je uzundakore jya gusenga rusifa jezo bibekure
love baby by say
hadi benshi tumba bari kabirukira nibi nta
dukora sifa
kandi bakabijama kugira si yose ba
sifa
mana muri kangaro muzika teka rusifa tena bicike dame kalenge bicike sifa tena mchike tena mchike tak sap ndinda muri again since I get on my back
kubura to gatatu na basegonda 10 one is at FABE LOVE E banyita king nawe unyanyiriki muri uyu muziki
yeah
fabulous urafisa abanzi bakwanga muri no muziki
na benshi kwanza nuko jewe nitangiye ko akarorero mugabo ivyo nibintu bishikira abaririmbyi preske bose iyo uri kuratera imbere harabandi bagerageza kugwanya ingufu zose tugira bagusubize hasi so rero kubyivyo nibaza yuko jewe
kumurati kumuzingo na mwere kitatu ni ndwi ati nufa madiribi tulire wakaburi musi wakaburi muna kuituye kuweriki ako gache mbega ifyo fibi tulire na vyubi zanye gute yepi yepi yese welcome to the biggest show na wakaburi Fabulove urameze pia man
ye maniga
safi sana unakaza iti kumega ni hasi sana man
meze neza chane gos
gawa nububasa ataro sebi isu chuniri duga unapeneza sana bro
thank you so much bro
ngu mbesi rapa ngu avuseku wapangai
wapangai batekerezo wakuva mounza wapangai wabi
wapangai wabi wapangai weza lao
panga iwe za nukubagumizayo
uraj mpanga iwe mubaba weze guti
mpanga iwe mubi numona tarihinzu change yono ni chivano mwazo yuko mwisho gihe iyo atachafuse amarie nye ninzu cyanke iyo ari karonona ikibano nibaza yuko uwo mupangaye ntacho abamariye muri uwo mujyango
ntacho abamariye uwo mujyango idiribiraje twa abapangaye ndagurira ati kongse sana ndiribimeze bien bro idiribitagura ati 2021 erega itangu indiribitagura ati 2021 erega ni hip hop erega ni ya hip hop iva mu bwami uvirisa itagura ati 2021 erega ni ya hip hop iva mu bwami bwa the Kitchen King kwari ki warije kutumenyesha kwari iva mu bwami bwa Kitchen King ubwo bwami burahari
ndakugira ngo ndabategure just kwanza bamanze bumve igikorwa kivuye donc no aba yumvise gitangura hanyuma amenye n'igikorwa kwanza kuba ngize iyo presentation hari impamvu biza gukurikira biza kuba bisa niyo mpamvu mvuze
biza kuba bisa ni impamvu indirimbo igitangura cyavuga ati sinaje kuvuga ivyo abapangaye naje kuvuga ivyo ibipangaye ibipangaye n'abapangaye bihuriye ga Fabilov
ibipangaye n'ibipangaye navyise ibipangaye kubira ko n'abapangaye babi n'abapangaye babi mugabo kubira ko ari ivyiyumviro nico yituma navyise ibipangaye
ati buri munsi wa mugenzi ukubita urutoke umugenzi ateye imbere ngumuroge ibi navyo ngo nibiga Fabulo
ya bariho benshi bariho benshi vrema batagiwegwa n'iterambere ry'umuntu donc akenshi yo umuntu ari karatera imbere bama bariko barashaka kumusubiza inyuma kumushira hasi cyane kumwimbira icyo
Fabulo fidiri biraje abantu bese ngo babibaza ati bakicuva wapangaye bavuga ati Fabulo faragarutse muri beef Bamwe bakaravuga ati ino ndirimba iririmbiye B-Face.
Baza ko jewe simenyerwa ku bintu by'amatitre. Ndibuka yuko nigiye naririmba ngimihari abantu benshi baravuze ati Fabilov ugira udusambure. Ndibuka nigiye naririmba indirimbo bitabarihe abantu benshi bavuze ngo Fabilov ibintu by'amabeef. Ariko amatitre yanje uzotangira ndaguha indirimbo ivuga wanashima urukundo mu rugasanga ndiko nda gira challenge.
Challenge. Ni Fabulo vina ndirimbo ivugwa ko yagomba isonke ariko bivanye nuko indirimbo master imwe mu maradio ngaha mu Burundi itashoboye kuyivuza kandi ari nayo Fabulo yashoboye gutegwa ko muri review umwaka mu mwaka weze mu mwaka wundi wahera byatumye ivyo aba beef areka kubiririmba kubera ngo ijya ndirimbo ari warinzi ibintu ngo byamwe na B-Face
no nibaza ko master master na narimbiye abarapere bose kuko yari challenge y'abarapere bose mu Burundi hanyuma iyi ndirimbo nayo uko nayanditse nyine niko yasohotse ahubwo wanashima je iyi ndirimbo yari gusohoka mu kwa 12 k'umwaka uheze ariko ugiye gusohoka ubu bivanye n'indinganizo twari turimo gatoyi so bisigura rero nta hisa isandiye n'ivyo bindi bibari bazi nuko bari bazi ati ebana ko habaye ibi acakurikira ibi kuri Fabulo ariko suko jewe na nkurikiza program
ukurikiza program benshi wanavuga ati B-Face yasohoye sorite Fabulo vuragira gomba mwishura cyaje vyorita cyaje warabuze na hamwe witora bo ga Fabulo
bo je sinigeze nitora kubera ko bisanzwe ijya muri rimvi Boniface avuga yuko donc wewe aba muri rimba bose donc ni imbwa hanyuma nawe ni gufa so rero nibaza yuko nawe atondirimba ngo yemere kubimbwa so rero muri cyo giye nibaza yuko ivyo ntavyo yokubaho karinza abikora nawe urumva yoba yemeye kubimbwa
utira kuri rivye yoba bayimbwa
yoba bayimbwa koko urumva deja ko avuga yuko wewe uwo muri rivye aba bayimbwa naba bayigufa ramaze kwivugana henshi so rero mu gihe yobikora nawe akavuga ko yandirimbye nibaza yuko muri cyo giye yoba baye imbwa nanje no wabaye
ubwo si Fabulo vare ko isabira kigongo kugira ngo B-Face ya muririmbe
no je nta kigongo urazi yuko ni game iyi game ya ya vyama challenge cha hiyo ya beef urazi yuko muri runo rungano ari je nayizanye ntirewe ndabesha vema je nayizanye
niyo isa cyari B-Face yabizanye
muri runo rungano kuva mu myaka ya 2012 jige nayizana nta wundi muntu yari bwayikora
ako B-Face yaje nsanye y'abanyarwanda
yaje munyo aje muri 2015 2016 so rero ruva
wari wasanye challenge mu Burundi
ya ni je nayizanye ku muri runo rungano ariko kuko ari urundi rungano ngo ba Farias ariko muri runo rungano rwacu
na Bifesa arimo
nje nayizanye bose bose abarapere bose bakurikira barimo nje nayizanye kuko murazi yuko en 2012 nje natanguye ibintu nk'ivyo bambona nk'umusazi ariko rero no musibeshi akora abikora babona yuko babizi sana so rero jewe ndabihora ndabiretse kubera ko nkorera kuri program nkorera kuri program wana shima nshyatse kubiririmba ivyo urabizi yuko ndabironkerana award urabizi ya nibaza ko nta muntu yoza ntera ubwoba na mutoyi usivye ahubwo uko abo babaririmbye nibo bafise ubwoba muri bo kuko bavuga ko ari kete none jewe no kwishura kete no
nagira ngo nawo cyawe kirindi kete
oya kandi je ndumuririmbye jewe sishora gukwishura umusomyi kuko n'umuntu asoma aho yashobora gusoma nabi kuko wavuga ko abafana ari bo bamuhaye ikete arasoma umva yahindutse umusomyi urumva muri cyo gihe jewe simvugana n'umusomyi je mvugana n'umuririmbye nkanje so hanyuma kandi kine kino nacho ushobora gusoma abafana bashobora kuba baramubwiye ati tubarize ibi ariko wewe ugacu sanga hari point d'interrogation ashizeho point nyene
akaburungu
ego akaburungu so rero muri cyo gihe nibaza yuko kugira menye neza na neza yuko ivyo yavuze ko ari ivyo yemanza kunzanira iryo kete nkarisoma nkaribona
ariko kete warayumvira
iriko ni numukono naravyumvirije ariko numvumenga ntivyerekeye jewe kuko umvise n'imyaka avuga ngo imyaka 30 cyo sinzi iyo myaka iyo yayikuhuye nibaza nta hantu nta hamwe ndatangaza imyaka ishika kuri iyo sinzi rero je nibaza katari jewe bayaravutse
ariko muririmbyi abiwabo ngire yavuze wewe
ahubwo abafanashi wa kuba bamubajije ati be Fabilove yo baba he ubabiwabo mugawe kubera gusoma naba gacha bisoma nabi
Tagukiriyemo hajya kuba umuririmbyi ubi wanyu birafite cyo bigufasha muri kariere yawe birafite cyo bikinga
rimwe na rimwe birakinga ubuhumbu ya birakinga ubuhumbu birakinga n'ibindi bintu rimwe na rimwe byo gusesagura ariko kandi no kutabi wanyu ni vyiza kuko biratuma waguka mu mutwe naho bamwe bamwe bacya bizindi ntumbero ugasanga basigaye bazigira hotel cyangwa basigaye bazigira donc sinzi ngene bivuga so rero yaba umwe wese muri domaine arimo ayikora afise impamvu vyari kuba ari vyiza
wewe uvuga ku bwa wati akanya nkiba imuhira sindaguka
ntavyo navuze ko mba muhira kubera ko jewe nibaza ko no yabivuze cyangwa babivuze barungitse iryo kete bashaka kumenya aho mba jewe aho mba vraiment ngicyo kintu kiri mu bintu privatiza cyane gose ni nkuko wonsaba nimero do telefone nga kuri nuze kuri radio cyangwa kuri kamera so rero nibaza yuko hari ibintu umuntu aprivatiza rero peut-être yuko yo bari karashaka kumenya cyangwa bo bari ko barashaka kumenya aho mba
ati wasomye nawe umusomye yacagiraga point d'interrogation
ashobora kuba bagize point d'interrogation wenda bagacashyiraho point
ugasanga umuririmbyi ngo ataye imuhira ngo ataze amavuta y'amamesha
ziwazi abo neza ko uwaba yarahumiwe kuko tujya uri umuririmbyi ubiwanya atani cumaze vema uwaba yarahumiwe kuko nibaza ko n'ababi wabo abenshi dusanga hari icyo bafasha iwabo hari ababirimbyi benshi babi wabo bon ikindi nacyo hariho umuntu atabi wabo kubera ko nta kundi yogira wowe urashobora kuvanga ukajya muri South Africa none gashya ucu twenga umuntu abi wabo wagiye gupaga sahariye uri obligé yo gupanga rero dusha turaba wowe rero ukivi wanyu eske wari upanze cyane wari upanze nimbe wanyu wavuye wari upanze aho sawa mugabo nimba washize muri South Africa akaba ariho ushobora gutora iyo ntuzi yo gupanga uri obligé yo gupanga nyene nta vyuza gutwenga abandi ngo bamuhira kuko uri umuntu waje gucya ibikonkwani ngaho hano so rero nabo babivuga avuga ngo abandi baba muhira ngo akwize imyaka iyi n'ino kuraba neza ko vyukuri nabo nyene batapanze kubera ko abatari wanyu nyene abatari wabo
bisigura ko ushaze kuvuga ko Bifesi yazi Bujumbura apanga kubera yabuze asaba inda
none utabi wanyu none wumva vyogenda gute
biraje kukuvuza idasanzwe indirimbo iraje yitwa abapangahe ku murati ku muzingo wa 37 ati numva amadirimbo turire wa kaburi munsi wa kaburi muntu akwituye kubera iki ako gace bega ivyo vyibiturire navyo bizanye gute
misanzi nirimbo y'abapangaye ndiko ndavuga ivyiyumviro bibi biri mu mutima w'umuntu donc abapangaye ndabigereranya n'ivyiyumviro vy'umuntu donc abapangaye bashobora kuba beza canke babi donc ivyiyumviro vy'umuntu bishobora kuba vyiza canke bikaba bibi donc rero je bona hagaze ku bapangaye babi ivyiyumviro bibi so rero ni cyo kintu nahagaze ko cyane ari byo byivyo abantu bakibiturira abantu haba muri domaine y'umuziki haba muri domaine y'ibindi byose uraza gusanga ivyo bintu byibiturira
Fabio vwe mu muziki ari abantu bakamo ibiturire
ego turavyumva nibaza ko jewe naho batuba barabinkorera bamaze kubikorera uwundi ariko turavyumva vene turavyumva cyane ya
ubwo numuci wahe w'abantu bakibiturira
Oh, our presenters.
Our journalists.
Ndakivuze. Bariho. Mugabo. Abo nawo nibaza yuko musi twabamenye ngira tuzobashengeze.
Ariko uravyumva.
Ndavyumva tu.
Fabio vura umuntu akomeye cyane. Urasuye ku musegonda 58 mu ndirimbo radio Zimbega wa muko. Uko wigira talks amarongo niyo atumuba umupangaye. Ibi bivangatiranye gute ga Fabio?
Musanzu naciye kumanuze menshi, naciye kumasije menshi. Donc aho usanga umukobwa ashobora kwiyambiza agatukura akiyambiza afise objectif yo guca mahera. Donc ashaka abe mwiza kugira ngo abicishe amafaranga. So rero mba niko navuga yuko nuwo numupangaye mubi afise mu mutima wiwe. Badiko navuga ati rero gerageza rero ngene uwo mupangaye ushobora kumwirukana.
Uvuye gukora abamenyesha makuru ngo baje biturire ubu nahubwiye ku mudemo. Fabio Vionivese ya mbere. Ndiri brati ko pangaye tugiye muri rofre ato pangaye gatahereza ati babi.
Babi.
Kumunota wa kabiri ni musegonda 42 urasoya ukivuga ati umusaza wo kwita papa w'abana mbega nta nisoni n'abana bajana n'abana mujana hunga biranse hamagara she canke patiri fata umutima wirukana umupangaye Fabio ino ndirimbo umenga uri kutanga ubutumwa bunini bwagutse
umenga
bukora ku kote nyinshi ino ndirimbo urayisohoye uyisohoye ubwira uyumviriza azosigara niki
Shaka kwanza uyumviriza yumve yuko akwiriye gufata umutima wiwe akawuganza pana ko ari w'umuganza so urabe ibintu vyukuri wishiramwo cyane ivyumviro vyawe ushira mu mutima urabe vyukuri kari ivyumviro bikenewe cyane vyingira kamaro so ni hanini nico kintu na shatse guca ko mu chama ke ampref rero ikote zose no banaraciye ko hariho n'ikindi navuze ngo Fabilove kubera iki wumvise izina Fabilove ko banyita King kubera ko cawumva babaye kumva nyene birakubabaje cyane
niho nago mashikire ni ku munota wa gatatu sinzi ko ndaguciriyemo nago mashikire ndazogishikira ku munota wa gatatu n'amasegonda 10 one is at the FABELOVE banyita King nawe unyankiriki muri uyu muziki Fabilove urafisa abanzi bakwanga muri no muziki
na benshi kwanza nuko jewe nitangiye ko akarorero mugabo ivyo ni ibintu bishikira abaririmvye presque bose iyo uri kuratera imbere harabandi bagerageza kugwana ingufu zose tugira bagusubize hasi so rero kubwivyo nibaza yuko jewe nitangiye ka karorero kuko hari abantu benshi uzosanga iyo bavuze ati Fabilove turamwemera usanga bimubabaza cyane gose azaza ati Fabilove vraiment ndamwemera cyane ni King ugasanga uwo muntu akumenye aciyana ku bloka no mu telefone nimusubiye no kuvugana ngo kubera ngo wemeye ko Fabilove ari King so ivyo rero ni ibintu rero nabonye bihari nga mu muziki w'u Burundi
bihari mu muziki w'u Burundi Fabilove nta kaburimvo wibaza ko baba kwankirika
ni kubera ko jewe ndiyemera ku giti cyanje ndiyemera ko mfite talent ivyo nkora byose ndabikora niyemera ako siniyemera ngo kugira nshinyize abandi niyemera kugira ngo nkore ahubwo mfashanye n'abandi dukorane n'abandi uko kwiyemera kwanje ndagukora kugira abandi ndabahagurutse bakore nabo banyereka ati wowe naho uri kuri yemera natwe turagusunze urumva ariko aho gukora ahubwo baca baza kungwanya so nico rene baza yuko ngira bo abantahura nabi
bo bagutahura nabi vyamaze komera vyamaze kufatizira Fabilov uraduhereje ati aho ndi hose ndi yemera apanga irasohotse n'indirimbo twari tuzi kwisohokana n'amasalamu kubera iki kudasohokana n'amasalamu ga Fabilov
ibaza ko wasana amazoza mu nyuma gato ikubera ko ari akarutare kabaye bivanye n'ingene indirimbo yakozwe umwanya muremure urabona ko ni indirimbo yicariye umwanya munini cyane bivanye n'aba producteurs nyene ikintu bashize imitwe hamwe no vuga yuko arona batangwe kuvuga ngo bonitere chargement bon nibaza rero yuko na nari nshaka kwanza produit ya audio imeze neza hanyuma ibindi navyo vya video ibintu no vuga yuko ivyo nibisanzwe so ni après ni mu minsi za gato nibaza yuko atagihindutse indwi zime nibaza ko zitazo shobora kurengana indwi zine gusa
ukwezi kumwe iyo ni dere maximale duhaye biratukugumiza sanswe Fabilov aratubwiye igera ibintu bimeze ni na Fabilov teko turabona ariko arakora na mafama collabo adasanzwe akiri cyambe no kubwira Fabilov skora moyo mwa kwesa kora na featuring na Sad B skora moyo akora na featuring idiri betwa iri joro iri muri album ya Fizzo Big Fizzo gukora na Fizzo sibintu bisanzwe nike kintu bibaze ko Fizzo baragushimiye kugira mukorane
navuga yuko ni kwa gukora ikintu wumva ko wiyemera wowe nyene donc iyo ndiko ndakora rap yanje ndayikora nk'umuntu yiyemera kandi nk'umuntu nyene mba numva ndi fier navyo ndabirondera kandi nkabitravaya ni document so ku give rero hari haba bibona kivyo ndabikora rero iyo uri mu artist nawe ubona mbari tugeza gukenera nundi muntu abona mbari so rero Farias vema sinobesha no kuri n'umuntu akunda kumbwira kenshi yuko amfana amunda cyane sivye ko nanje nabimubwira so akambwira ati Fabilov vraiment uri umuntu wanje kandi ndumva ko no musumo yarigeze kumpresenta imbere y'aba Team Max aravuga ati ngo mu rapere jewe yaririmbye numva ko ari hip hop
gukora na Big Fizzo ari experience vyo vyaraguhaye ga Fabilov
usivye experience ahubwo vyaramaye ikigwa cyo kubona yuko muziki w'u Burundi byukuri hari habanyimvira nawe mugabo hariho benshi banyimvira ko neza kandi hariho benshi bambona icondi bakavuga ati Fabilov vraiment ni umutipe ari talentueux naho bamwe bamwe badashaka kubivuga mugabo hari hababinyereka
hari ababikwereka
Barakubeshu tukana jochi vivadira benchi mukanigo
Logo